he rārangi ingoa o ngā wāhine kotahirau o te ao, he mana whakaaweawe o rātou katoa. Nā te whare pāpā ho Rongonui i Ingarangi, nā te BBC, tēnei rārangi ingoa i āta waihanga. Ā, ko tētahi o ngā ingoa kei roto, ko tō tō tātou minita whakawhanake Māori ingoa, arā ko tō Nanaia Mahuta. I mauake ia ia te Okiwa McLean, me te aha e hū Mārie ana te ngākau i te kōpautanga ona ki tau a rārangi ingoa.
I te wāhi tuku para o Māngere te minita i te rangi nei, he hiki te kounga o te wai, te kaupapa o te rā.
Millions of different types of bacteria, yeah. And they're all doing a different job.
Nā whai anō kua whakamānawatia ia ki runga whatarangi a ao.
E hari e kua, engari te kitenga atu o era atu o ngā wahine, rawe.
Kua whakaingoatia te minita whanaketanga Māori ki te rārangi o BBC mō ngā wahine whakaaweawe ko tahirau huri i te ao. Mōna i whakapaukaha ki te kāwanatanga i ngā taurua te kaumārua kahipa, wai hoki te wahine maumoko kauwai tuatahi ki rō Paremata.
E hoa, ko ngā mātua tūpuna te tino tauira mō tērā tohu. Anā kua riro mai ki a tātou katoa ngai Māori, hei kawea, hei hoa mātātou, hei hoa haere.
Kunia tui te ono te kau ngā whenua i tohua e ngā wahine ko tahi raunei, ā kua waru ngā wahanga e kakari nei ai a mā reipa i tana kuhunga ki te whare i te tau iwa te kau mā ono. Hei tāna he arapapa toiake kua takahia e ia.
Whakapono tonu au, ko aku mahi, he mahi hei paenga mō te iwi, haere tonu. Whakapaukaha ki te wete i ngā kaupapa hei paenga mō te iwi.
Ko ia te minita whanaketanga Māori, minita kāwanatanga ārohe me te minita tuarua i ngā take taiao. He kai kōkiri tūturu hoki mō te kīngitanga, ko te paratonu i te ara whakamua mō ngai Māori tōna aronga i ngā tau e rua. Haere ake nei.
Oh, he wāhanga nō māku hei whakapauwerawera me ki ngā kaupapa, hei whakapai, hei whakapakari ngā huatanga o ngai Māori, ahakoa ko wai, ahakoa no whea. Koe nā te menui.
Ngā ngahu ana te kite he kanohi kitea, he ringa raupā, kua tū hei raukura, mō nā iwi. Te Okiwa McLean, te Karere.